Cyongereza.
Urazi zuzuye mano hepe. Tujye ku Naza tuzizane.
Ndabahaye mwiriwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha makuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukajya bashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 25 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2024. Abarwanyi ba M23 bamaze kwegukana intsinzi ikomeye cyane imbere y'abasirikare ba FARDC ndetse na SADC. Abarwanyi ba M23 baratangaza ko bakubise FARDC na SADC bakabirukankana, ubungubu bakaba bamaze guhunga ndetse ngo bakaba bataye intwaro nyinshi mu nkengero z'agace ka Shasha. Ndasubiramwo. Abarwanyi ba M23 bamaze gutangaza ko begukanye intsinzi ikomeye cyane imbere y'igisirikare cya FARDC ndetse na SADC. Habaye imirwano ikomeye cyane mu nkengero z'agace ka Shasha ndetse FARDC yakoresheje ibitwaro biremereye ndetse yakoresheje ibifaru by'intambara mu kurasa ku barwanyi ba M23. Kugeza ubu ariko M23 iremeza ko yamaze kwegukana intsinzi nyuma yo gukubita mu buryo bukomeye abasirikare ba SADC ndetse na FARDC, bakaba birukanse amaguru bakayabangira ingata, umurizo bakawuzinga hagati y'amaguru bakiruka, nk'uko birimo gutangazwa na Bwana Lawrence Kanyuka uvugira M23. Bwana Lawrence Kanyuka mu makuru amaze kunyuza ku rubuga rwa X amaze kuvuga ko M23 yigaruriye ibitwaro byinshi bya FARDC ndetse na SADC. M23 ngo yishe benshi mu basirikare ba Congo ndetse na SADC. Bwana Lawrence Kanyuka aravuga ko abasirikare babarirwa mu majana ba FARDC bakomerekeye ku mirongo y'urugamba ndetse intwaro zabo nyinshi cyane nk'uko yabyerekanye muri video yashyize ku mbuga ngurukana bumenyi ngo zaguye mu minwe y'abarwanyi ba M23. Abarwanyi ba M23 baravuga ko bakubise FARDC na SADC mu buryo bukomeye cyane. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yatanguye mu masaha ya gatondo kuva kuri rigenekerezo rya 25. Iyi mirwano yabereye mu misozi ikikije agace ka Shasha ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Sake. FARDC yari yamaramaje ndetse yari yakoze ku bitwaro bikomeye. FARDC yari yazanye ibifaru by'intambara ndetse abasirikare ba SADC bari barimo gukoresha ibitwaro birasa mu ntera ndende barasa ku barwanyi ba M23. Hari za kajugujugu z'intambara kandi zarasaga ku birindiro by'abarwanyi ba M23 kuva mu masaha ya gatondo nk'uko byatangajwe n'abarwanyi ba M23. Abamenyesha makuru bo muri Congo begamiye ku ruhande rwa FARDC ndetse n'ubutegetsi bwa Congo, abarimo Daniel Micombero ndetse na Justin Kabumba, babyutse batangaza ko FARDC yashakaga kwisubiza agace ka Shasha kamaze iminsi kagenzurwa n'abarwanyi ba M23. Kugeza ubu ariko byabataye kuwa amazi ndetse abasirikare benshi ba Congo bafashwe matekwa nk'uko byemezwa na Bwana Lawrence Kanyuka uvugira M23. Habaye imirwano ikomeye cyane ndetse urugamba rwari injyana muntu. Abaturage benshi bavuye mu byabo ndetse impunzi zongeye kugaragara ku muhanda Shasha Minova, benshi bahunga bavuga ko barimo guhunga urwamo rw'ibibombe rurimo guturikira muri kariya gace. Abarwanyi ba M23 bashinjije FARDC ko ariyo yagabye ibitero ndetse ikaba yagiye yohereza ibibombe mu duce dutuwemo n'abanyagihugu. Amakuru yizewe arimo kuva mu gace ka Shasha ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Sake aravuga ko FARDC yakubiswe mu buryo bukomeye. Hari za video zafashwe n'abanyagihugu zerekana neza abasirikare ba SADC ndetse na FARDC umurizo baguzinze hagati y'amaguru, amaguru bayabangiye ingata barimo kwirukanka bahunga abarwanyi ba M23. M23 iravuga ko yashahuye mu buryo bukomeye FARDC ndetse ko yabakubise ikabaha ikimenyetso cy'uko FARDC idashobora guhangara M23. Ubu ngubu abarwanyi ba M23 barimo kwivuga imyato, ndetse M23 iravuga ko intwaro zikomeye yambuye FARDC zigiye kubafasha kongera umuvuduko w'urugamba ndetse no kwigarurira utundi duce, mu gihe FARDC yo irimo gukubitwa mu buryo bukomeye. Imirwano irimo kubera mu buseruko bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo irimo guhindura isura. Mu minsi iri imbere ndababwiza ukuri ko intambara igiye gukomera. Abarwanyi ba M23 baravuga yuko bagiye guhangana na FARDC mu buryo bukomeye. Igisirikare cya Kongo nacyo kirimo gukubita agatoki ku kandi, kivuga ko byanga bikunda kigiye kwirukankana aba barwanyi ba M23 kikabirukana ku butaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu rero igisirikare cya FARDC kirimo kurungika abandi basirikare benshi. Abangaba barimo kuza ku rugamba mu buseruko bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya Kongo kirimo kohereza ibikoresho bikomeye cyane bya gisirikare. Abasirikare ba Special Force ya FARDC babandi bazwi nk'abahibu ubu ngubu nibo barimo kuza mu buseruko bwa Kongo. Ku munsi w'ejo hagaragaye ibitwaro bikomeye, ndetse n'abasirikare ba Kongo bo mu mutwe wa Special Force barimo kwiyerekana ikinchasa, bavuga ko barimo gutera ubwoba umwanzi. Aba basirikare buriye indege ndetse n'ibikoresho byabo bya gisirikare berekeza mu buseruko bwa Kongo aho bagiye guhangana na M23. Ku munsi w'ejo kandi, nk'uko mubibona kuri iyi video yafatiwe mu mihanda, abasirikare ba Kongo ndetse n'ibikoresho byabo bya rutura, ibifaru bya gisirikare, imodoka zihambaye z'intambara ndetse n'ibitwaro bigezweho bari barimo kwiyereka imbere y'abanyagihugu, bavuga ko bagiye guhumbahumba abarwanyi ba M23. FARDC iravuga ko yohereje abasirikare bakomeye cyane kurusha abandi, ndetse ngo bano bitezweho guhitana cyane abayobozi ba M23. Nk'uko murimo kubibona kuri iyi video rero, muribonera ko FARDC irimo gukora hasi no hejuru. FARDC irimo kugura ibitwaro bikomeye. FARDC irimo kugura ibifaru by'intambara. FARDC irimo kugura za kajugujugu ndetse n'izindi ndege zirimo za sukoyi 45, bagamije guhumbahumba abarwanyi ba M23 bakomeje kwimonogoza mu buseruko bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Abarwanyi ba M23 nabo baratangaza ko bagiye gukora urugamba rukomeye. Colonel Wiringoma uvugira M23 yabwiye ibimenyeshamakuru ko biteguye kwigarurira utundi duce, ndetse ko biteguye guhondagura FARDC n'abambari bayo. Kuri uyu munsi kandi, kuri iki cyumweru ku igenekerezo rya 25, ndabamenyesha ko imirwano irimo guca ibintu mu nkengero z'umujyi wa Shasha. FARDC irimo gukoresha za tire d'artillerie, barimo gukoresha shari dokomba, ibitwaro birasa mu ntera ndende ndetse n'ibifaru by'intambara, barimo kurasa ku birindiro by'abarwanyi ba M23 mu nkengero z'agace ka Shasha. Abarwanyi ba M23 nabo barimo kwirwanaho nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wabo Bwana Lawrence Kanyuka. Kuri iki cyumweru ndababwiza ukuri, imirwano irakomeye cyane muri Masisi, ndetse FARDC na SADC barimo gukoresha ibitwaro bikomeye, ibintu birimo gusigurwa n'abamenyeshamakuru bo muri Kongo, ndetse bikanemezwa n'abarwanyi ba M23 bavuga ko urugamba rurimo kuba kuri iki cyumweru ari injyana muntu. Intambara irimo kubera mu buseruko bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo irimo guhindura isura, ndetse biribonekeza ko intambara irimo kujya ku rundi rwego. Abarwanyi ba M23 ntabwo bakozwe iby'ibiganiro. Igisirikare cya Kongo nacyo kirimo kwiyongera mu bikoresho ndetse no mu basirikare. Abasirikare b'abahibu ubu ngubu nibo barimo kuza ku mirongo y'urugamba. FARDC irimo kurungika indege nyinshi ndetse n'ibitwaro bigezweho bya gisirikare, ibingibi ngo nibyo byitezweho kugamburuza aba barwanyi ba M23. Generali Chiko Chitambwe umwe mu bajenerali bakomeye ba FARDC ndetse uyu nguyu akaba amazi iminsi mikeya yoherejwe mu buseruko bwa Kongo mu duce twa Rwindi kugira ngo ahashye inyeshyamba zitwaje ibirwanisho. Uyu generali Chiko Chitambwe aravuga ko abarwanyi ba M23 bagiye kubona ishyano mu buseruko bwa Kongo. Generali Chiko Chitambwe aravuga ko FARDC imeze neza kurusha ikindi gihe cyose yabayeho. Generali Chiko Chitambwe aravuga ko ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'igisirikare cya Kongo biteguye guhumbahumba izi nyeshyamba ndetse ngo M23 igiye kubona imbwa yaboneye ku mugezi. Generali Chiko Chitambwe rero aratangaza aya majambo mu gihe za Special Forces za FARDC zirimo kugera ku mirongo y'urugamba. Arimo gutangaza aya majambo mu gihe indege nyinshi z'intambara zikomeje kugurwa na FARDC ndetse Perezida Kisekedi akaba yaratangaje ko agiye gukuba gatatu bije yajyaga mu gisirikare cya FARDC kugira ngo atere ubwoba ndetse akomeze guhangana n'ibihugu yita ko ari abanzi ba Kongo. Amakuru yizewe arimo kugera kuri Iyakure TV aravuga ko intambara igiye gukomera. Ubutegetsi bwa Kongo burimo kwitegura intambara ikomeye cyane yo guhangana na bano barwanyi ba M23. Ubutegetsi bwa Kongo kandi buravuga ko ngo bufite abanzi benshi mu buseruko bwa Kongo ndetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba irimo kugura ibikoresho aho Perezida Kisekedi ngo arimo kwitegura intambara ashobora gushoza ku gihugu cy'u Rwanda. Mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru, Perezida Kisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko ibyo gutera u Rwanda atakirimo kubitekereza, ariko kandi abigweza ibya politike bakavuga ko aya ngaya yaba ari amajambo, ahubwo ngo umugambi wa Perezida Kisekedi ndetse na Generali Evariste Ndayishimiye wo gutera igihugu cy'u Rwanda ndetse no kugambirira kuvanaho ubutegetsi bw'u Rwanda, uyu mugambi ngo baragukomeje kandi bakomeje gukora n'inyeshyamba za FDLR zirimo abasize bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru agera kuri Iyakure TV avuga neza ko inyeshyamba za FDLR zamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi ndetse ko zirimo gusatira ishyamba ry'ikibira ari ryo shyamba rya Nyungwe ku ruhande rw'u Rwanda. Amakuru kandi agera kuri Iyakure TV aravuga ko izindi nyeshyamba zo mu mutwe wa FLN zikomeje kwimonogoza mu gihugu cy'u Burundi nazo ziteguye gufatikanya n'ubutegetsi bwa Generali Evariste Ndayishimiye mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ayandi makuru kandi arimo kugera kuri Iyakure TV aravuga ko mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inyeshyamba za FDLR zikomeje gukorana ku mugaragaro n'igisirikare cya FARDC ndetse izi nyeshyamba zikaba ngo zirimo kwitegura ndetse ubutegetsi bwa Kongo bukaba bwarazemereye ubufasha mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda.